naye muri wano munje jembukanira ko lwa kavulu kamuke bayimiriza ako mulenzi temulaba kati ye yani nze sirimu na Uganda obanze kwegamba abaana bange bali attaka mutekeo e platform eziri iko ebibuzo bye mumbuza naye mubimubuze mulabo bo mutwogo muri mukoku kuchintu gwe no